Alana nga khoma kona kutika ngopfu Ni tsutsuma hi matimba lamakulu ngopfu Ni ya ximbutsu ka Gaza Ya vulavula hi swihahlani la
Bana Zolo A famba na mfumi Leti nyiko ta van'wani ta vulavula mama Ti nyiko ta van'wani ta vulavula n'wino Leti nyiko ta van'wani ta vulavula mama Ti nyiko ta van'wani ta vulavula n'wino
Ku lava swiendlo mali a yi vulavuli Ku lava swiendlo mali a yi vulavuli Ku lava swiendlo mali a yi vulavuli
Tisile mama ne mali a yi vulavuli Utisile mama mala ivulavule mara ntanga mngaka yona yona yeku koma male shu ntanga mngaka yona yona yeku koma male shu mutala wala wasati ma mutashava frupati movo mutayaka netindo tamayuna hakuyetela utile ningamo saku koma male zina ntanga
Viva Shashani, Viva Quality Studio
Chakula, chakula,
Bosa, 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 bosa Chena shingo mani, chena shingo mani Wata, 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 wata Chena shingo mani Ni Shashana Shashani mama
Nintsumi kava mwani wanu ma Ipela mina nintsumi kava mwani wanu ye Ni watu ile wavula vula yuvana wasivara Ni watu ile wavula vula yuvana wasivara
Shashana
Shashana mpelo
Shashana
Shetiri zangando kufana wawo
Shashana
Hayo shashana swamino
Shashana
Sitam shamarisa vana wasivara Setereza ngondo kufana wawo Mfune wanu siyashane Sosu tiendeli nizamwe Mfune wanu siyashane Sosu tiendeli nizamwe Mushaisa wasarila Sosu tiendeli nizamwe Sikatani kwa vula wawaku vula vula ma Sikatani kwa vula wawaku vula vula yo
Nyiko ya mwina minga itiki
Pamani na yo
Nyiko
Kavano vale majuelo
Akumielo sumuete sasitikini
Kuvula vula kavano vale majuelo Siasha
Akumielo sumuete
Sitam shamarisa vana vasivara